original like the notes and bump up the top tier from Cobras.
When they around they really make it count with it, like
couldn't make this in this regard, man. But it's people who are in the Northern Central African Republic.
As far as the venue is concerned, we don't know either. It's speculation that it might go to Cameroon.
So the Mourinho ultimate Champions League against Kwazi, which is Zalankomoni.
It's a semi-final where I think it's difficult to predict.
Les Nezinyang for 7:30.
Because if I'm late for Mzanzi, it's kind of 6 minutes past 7 o'clock for Mzanzi. Let's go, let's see. Tatum 24 April 2013. I'm trying to make a chance to meza. Esikole na ifunda kusona sibona ukuthi kuhamba kanjani ke zeke izingane ezu 34 ama uniforms ahle kwahlekeneyo nama computer ne-sheke lika 34,000 rand. Khumbula ukuthi ke njengokhozi FM basakazi ke baphindele ikole bafunda kuzona. Sibu Buthelezi nawe uzohamba nami ezophindaphinde lapha ke emhlakazi nayezinye iy'kole zangasekhaya. Namhlanje siyeqeze thani ungadani esikhona.
Ngiyambingelela uwavela. Bengilokhu ngifuna ukulungisa ibathroom yami kodwa iphi imali. Ngakho ngaya kwa cash build ngathola ishawa ubhavu ibasin neimpompi konke ngesitolimende sasenetbank. Manje sekulula kanjalo nje. Woza ne-ID yaseNingizimu Afrika, istatimende sasebhange sakamuva, i-payslip nobufakazi bokuthi-ke uhlalaphi ukuze ufake isicelo. I-netbank abahlinzeke ngezimali abasemthethweni. Cash build okokwakho kuyikhwalitha amathuluzi kanti ne-hardware.
Mfowethu, waba usuka sahambe nje. Uyashisa, eh?
Yebo mfowethu, ingoba ngisikhokhela kahle nesikweletu sami. Namuhla African Bank ngingafaka isicelo sokuthatha ikhefu.
Ikhefu lokungakhokheli isikweletu kwa-African Bank? Ibhange elivotwe laphuma phambili ngonyaka ka-2012 ngabe Banker Magazine.
Khokhela kahle isikweletu sakho nawe ungaba yimpintshi yami. Ukhwalifayele ukuthatha ikhefu ekukhokheleni izikweletu zakho. Uzothola ukuthi vakashela igatsha eliseduzane nawe. African Bank, isikweletu esikusebenzelayo. Kunemigomo nemibandela. I-African Bank umhlinzeki kunomtshelisi wezezimali osemthethweni.
Hayi, lasuke ibe kulombana ngithi. Uyashinjani ya?
Fuka no Mr. Meshi. Turn up the music volume.
Ekuseni kukhozi FM sibona ukuthi abekuhamba kanjani-ke emgwaqeni. Khona ke umsweli, khona noTsepo Machayi, khona ke nogajeni. Qala ngoTsepo. Tsepo,
qala nakubalalela ekhozini ku-R58 phakathi kwe-Ventersklaat nebethuli sinengozi apho, kanti pha ePort Elizabeth Stowaway traffic phakathi kwaka-traffic sinengozi apho. I-traffic iphazamiseke kakhulu, akukakwazi ukuhambeka apho. Kanti sesePort Elizabeth njalo N2 pa eBerman Road sinesele mazezothu ezithethwe apho, indlela isaphazamiseke kakhulu. Kanti ke inkungu ivalile kwindawo esilikala kakhulu, sibancanga ke abantu bakuphi masithichunthe kakuhle sikhanyise izibani zethu sifanisekisa ngokhuseleko lethu magahla onke. Zingako ke ngakumina kunika nabalalezini sokona.
Ekuthele kukhoze FM uzozoka banzeke namhlanje kuyivuka Mzansi ngama-gadgets onawo. Khuluma nge-iPad yakho noma nge-tablet yakho. Khona ke namhlanje uvetevete manje maveje kukhoze FM demand zokhuma nawe nomi kanjani-ke. Khona ekuthele kuyivuka Mzansi kanti-ke nomi kanjani kwalenza iphutha. Khona ke usuke ngo 10 to 8. Ayanda Msweli eThekwini, Ayanda.
Abadidieli bohleli bama u-N2 yangasenyakatho othongate plaza kunengozi khona kodwa kuyahambeka. R102 phakathi kwesitenga nedanela kunengozi ethanda ukuba yimbi. Wena sebenzisa nje u-N2 ungawuthintilwa mgwaqo kuyoba nokubambezeleka. R102 everelem kunengozi ekhona kodwa-ke kuyahambeka. N3 uyangasenyakayo uyangasentshonalanga nawo la ngasecatorate kukhona i-track efile. M13 efieldfield kune-track lapho efile. South Coast Road nokubehead kunengozi ekhona la ku-Berman Bush uthanda ukuba nodakale kuleyo ndawo. 366 Fryhead uyalapha kwamciyo kunani lapho umgwaqo omube awuhambeki neze. Kumule u-M19 noma umngeni mhambe wamakro ubhenga se-reserva uyavalwa ngo-9 ngo-4 ekuseni. Lokho kuyokwenzeka nakusasa nanamhla ingozi leya kwaceza ngwenya ithinta kakhulu futhi abafundi siyocela nje ukuthi abakuleyonda impela bethu ukuthi kwehlisa ngale izivinini bawufike emlazi umgwaqo wakhona phathi awa ngesandla epitrikif kuyalungisa phathi awa ngesandla chief albert ngase city hall kusemaritzburg la chief albert nobani nolangalibalele kuzoba uchief albert nobani nopeter maritz phathi awa ngesandla umgwaqo uyalungiswa ngehla ngobonda siyakhuluma ngwenya kusasa
And then go cause your farm is gonna go chat past seven gun gun no big on John Spears Bond Gucci. Now become a guy John and look just in days of South African National Product Spears Bond Abando, but in the school, my myself in my seven is a Yaba Lungela Yaba seven Zelagakul. Okay, go from Nandi, Black Coffee, you rock my world.